Lesson 13, expressing needs. What do you want? Unyaka ing, unyaka ing. I want a candle. Kinyaka lekhandlele, kinyaka lekhandlele. Kuba, kinyaka lekerese, kinyaka lekerese. Kuba, kinyaka kerese, kinyaka kerese. What do you need? Unyaka ing, unyaka ing. I need money. Kinyaka chelete, kinyaka chelete. Where do you want to go? Unyaka goya kai, unyaka goya kai. I want to go home. Kinyaka goya kai, kinyaka goya kai. What do you want to do now? Unyaka ujira ing wana vyalo. Unyaka ujira ing wana vyalo. Oba, unyaka ujira ing wana vyalo. Unyaka ujira ing wana vyalo. I do not know. Ga ke tsebe. Ga ke tsebe. How do you feel? O ikwa bjang. O ikwa bjang. My head still aches. Hlogo yaka e sa opa. Hlogo yaka e sa opa. Why does she need a lot of money? Ke ka lebaka la eng a nyaka tšhelete e ntši. Ke ka lebaka la eng a nyaka tšhelete e ntši. She needs to buy food and clothes. O nyaka go reka dijo le diaparo. O nyaka go reka dijo le diaparo. Do you like coffee? A o rata kofi? A o rata kofi? Goba, na o rata kofi? Na o rata kofi? No, I don't like kofi. Awa, ga ke rate kofi. Awa, ga ke rate kofi. Where are you going tomorrow? Oya kae go sasa. Oya kae go sasa. I want to go to the shops in the morning. Ke nyaka go ya di shopong e sale mesong. Ke nyaka go ya di shopong e sale mesong. Goba, ke nyaka go ya mabenkeleng e sale mesong. Ke nyaka go ya mabenkeleng e sale mesong.